ababantu ningandibusa ubantu baselaphe na dinegazi labo kum umama wam ngomnye wabo. Ebekekileyo enobuchule umama wam ngomnye wabo.
Amaqwati, jonga namaqwati, jonga
ujunzisawo.